apha siyabuza uba zeziphi ii-lines eziparallel. Ii-parallel lines zii-lines ezineslope esifanayo kwaye zii-lines ezingafaniyo kwaye zineslope ezifanayo. Ngoko ke loo nto ezo slope, ezo lines zineslope esifanayo azifani, loo nto ithethe ukuba soze zingquzulane, soze zi-intercept. Ngelakhi ke ezi lines zontathu zikwi-slope intercept form. Loo nto leyo ithethe ukuba u-y kule form ingu-mx plus b. I-slope for line A ngu-m is equal to 2. Line B une-slope esingu-m is equal to 3. Loo nto leyo ithethe ukuba u-line A no-line B abekho parallel. Makhe sijonge line C. U-line C yena no-m is equal to 2. Loo nto ithethe ukuba u-line A no-line C ba-parallel. Bane-slope esifanayo. Kodwa ke bazi lines ezingafaniyo ngoba bane-intercept ezingafaniyo. Line A no-6, line C no-plus 5. Koma ke masiplote apha ke egrafini sizobona uba ihamba njani. Makhe sijonge line A ne-intercept engu-6 nangu-6. Makhe sibeke nezinye nje ii-point sijonge uba le line ka-line A ihamba njani. Makhe siplote ezi point. Nantsenye. Nantsenye point ilapha ku line A. Okay, ke makhe sizame ukuzoba le line. Okay, ya imbi hayi noko ndingenza bhetele makhe njonge enye. Okay. Oh. Iyafana kodwa ke okay masiqhubeke ke ifumana ba ndizame ukwenzani. Okay, makhe sijongeni lena uline B nayo une-intercept engu-6 kodwa ke kuparallel ku-A. Makhe sijonge le line B nantsenye ipoint lapha kuline B. Nantsenye enye ipoint lapha kuline B. Ukuba nekubhidiswa kube line ezipoint ke ndizifumana njani ungayenza ne-table apho umane ufaka i-value ka-x umane ufumana i-value ka-y yenze kuzazifumana ezi point ukuba ndizifumana njani. Okay, nantsi ke lo line B. Makhe senze u-line C. U-line C une-slope esifanayo nesika-A kodwa une-intercept engafaniyo ne-A. Y-intercept yakhe ngu-5 ayingu-6 yebo. Okay, makhe nantsi ke le y-intercept ithetha ngayo ka-line C. Masiplote ezinye iipoint ezilapha ku-line C. Okay, nantsi. Okay, nantsenye ipoint lapha kuline C. Okay, mandiphinde ndibeke nje ezinye ezimbalwanyana nenzeke ndizawukwazi ufumana le line inoba ihamba njani. Nantsenye ipoint apha kuline C. Okay, nantsenye ipoint ezawuba lapha kuline C. Okay, makhe ndizobe yokugqibela ndithe ke ndizoba le line ndiyidibanise. Nantsi ke nanku ke uline C. Yabo? Line C no line A ba parallel. Loo nto leyo ithetha ukuba basitipha ngokufanayo. Yabo? Islope sabo siyafana, basitipha ngokufanayo kodwa ke bazi lines ezingafaniyo ngoba bane y intercept ezingafaniyo. Yabo? Soze bangquzulane tu. Zi parallel lines ke ezo xa zibizwa.